Onye amụ nwata nwaanyị yọta ọyị ya nwoke ego iPhone o nkwa mgbe ya bụ oluo o nwe Wivon ya apụtakwa ya gbakwa ọyị ya nwoke ya gota Wivon ife ọ yọrọ gị bụ ego na inye gị mana ife ọ na-ayọ bụ ego eji eme ọgaranya ego eji eme ọkanga maka na onye gụrụ nwaanyị nya ya agụtu onye gụtu nya na-agụtele ekwu m si na ibe nwa oji bụ nwụchara ego mmanya nwa oji bụ obere mmanya ọjị nwa oji bụ obere ọjị na nke ka nke anwa ya emeri ya
ise
ụzọ ahịa bụ ụzọ mmiri na ụzọ mmiri a na-echiri echi
ise
ọya dịka aja na aja na anna atala ata
ise
ụba ya ya karịa aja maka na aja na anna agụtara ya ọnụ
ise
onye gụta aja ọnụ ya bịa gwa m ka nye 5 million a na-agụtara aja ọnụ nwekwuo si na ọganihu ya ya bụ osimiri
ise
ekpere nna ekpere ya bụ na from today to December na ọ ya akpọ m si m akwa na m bịa afọ ebe ọwa deki na ụlọ elu
ise
tụọ nkwuru ka ọ ya adị
ise
ego kịrịkịrị a na-egboro mgbe ego eji eri nne abụrụ ego ego eji aṅụ mmanya abụrụ ego 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 eji eme investment nya ka anyị na-ayọ
ise
nwekwuo si na imerie ndị ọzọ nke ya ma ndị iche
ise
ego niile enwe weta bụ obere ego nke onye weta ya aka nke anwa
ise
amaka ya emeri ya
na ndị ọgwụ
ise
ọjị nwa anụ m atụ ya ntụ aka nnekwu ife wee meri ya weta m ntụ egbe
na ndị ọgwụ ijere na mmụọ ọzọ adịghị agbakọ bịa
kerigọsụ obi a mee mbụ nwanne gị ahụ ya kerigọsụ
onye ọsọ
ndị gị ikwe mkpa ke mgbe ikwe mkpa ahụ na febụwarị ikwe dị mkpa ọwasị ogwu bịa kene mmụọ ikeresị ya gụkpesakwarụ mmụọ ka tins mepekwuo gbara mmụọ iwema ya emeri ya
ise
na mụba akwa kwụsị nwa iyi na frontal to december na onye resiv nnekwu ego
ise
ebe m kwuru na mmụọ nya ka m kwuru
ise
mmalachalụsịkwa abụpụ bịa na mmanya nwa kpọrọ m o dere igwugwu arụsị nwee ube nwee mma o mepụrụ onye ọ na-abịala arụ ihe imeriri na na-agụrọkwụ n'ịọ mpenwa bụ mmanya ọkụ onye ṅụ mmanya ya ekwu eziokwu ịda ọtụ ahịa nwanne nna ogoro mmanya ji ekwu ya n'ụtụ ka ọ gwa eziokwu ka ọ gwa ka nya na nna si wee dụ ọ bụrụ na onwe anụ nna azụ azụ ka ọ gwa gị eziokwu onwee nwaanyị ihe ọba ife welu mmanya jee ọ bụrụ na ọ na-aṅụ andelen nye andelen ọ bụ bịa ka ọ na-aṅụ nye bịa bifo ọ ṅụọ ya 1-2 bọtụlụ ọ gwa eziokwu bọọlụ bọọlụ ibe niile
gbakwa
onye ya na ya gbaa onye na-agbado ntụ a nkwue ntụ a ka ọ ya dị ibe niile anyị kwuo ya emekwa
ọ ga-eme ya nọ mara onye were igwe ochie onwe ya ngọ ise 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 ise
o mezuo e wetara anyị nka nke
gara ya na chọọ Thanksgiving ise ọdịnala ka ala agwọ nnukwu ọgwụ agwọsọ ọgwọ na-eri ibe nna m ukwu ise onye ọgwụ onye ọgwụ
onye ọgwụ
eze ọbala tule onye ọgwụ dibia ha akwọgide ọgwụ na-esi na be anyị atụ onwe ndị ga-abịa ewerekwa ọgwụ ndị na-aba anyị ka eji ụlọ ọgwụ ọ na-esisi na abụ nnu ọgwụ esika
I go with my wife. Now he carry me concert. He was here on Sunday. So he told me about this place. I think that he's there.
Go call him. Go call him. Go call him by yourself.
Okay.
No problem, see me.
Was here on Sunday, he didn't work.
Okay. We have to know what check out why I'm going to go. I'm married. I'm going to go. I'm going to go.
Thank you.